Okay, erokamano kendo Cleophas, waseneno kake weche meko oula okwako piny, okwako mana Kenya kende. Waseneno kako timore Dubai, waseneno kake otimore China, to kata mana kako timore kuonde machalo East Africa, Burundi, Ethiopia gi magi. Koro ma ok en gimoro ma owuok auka kumoro, nosewacho ni nitiere lokruok mar kor lwasi matimore. To kako timore sani en mana ni obwogo piny. Ne wang'e maber ni kake sani wan gi koth mwaluongo ni mam. Mam rains gi waluongo gi ochakore ga dwe mar adek, ang'wen, kendo abich. Ma Kingeresa luongo ni March, April, and May. Gine, koth March, April, and May. Ma en ga koth malach. Iluongo ga ni long rains. Kato kendo wan gi koth kendo mabiro October, November, and December. Wanu guga ni OND. Gidholuo mano wacho ni koth moro nchi mabiro dwe mara apar, apaga chiel. Mm-hmm. And kendo dwe mara apaga rin. Mm-hmm. Teno nengo bedi gani en koth mabet ok ngenya enya. Toki uo kata gijopur, togi ngisi ni sani, koth biro sama ako gidua koth. To sama gidua koth, to koth ok bi. Koro magi en gik moko mawaneno. To kakoro ginyo timore, kake wasebedo gi koth ma oula, moketho yorewa, oula, motero dhano, oula modhi gi cham wasepidhe puothe, odhi kata gi jamni. Koro gimonego watim ni, ere kake wan serikal mamalo kata mapiny, ere gik miluongo kata ni warning system. To kata kiketo warning system, mamani ng'iso ji ni koth ni bro biro. Makata ni giwacho teacher beach ni koth biro maduong' kabisa e dakika 48 hours. Mano ne dakika 48. To kata kingiso jini koth biro, to okiloso emergency centers. Kwa samori ngiso jini koth biro, koth biro chiu mangeni. To gimaji penyo nito wadhi kanyi. Magi gik machalo ni koro waonge godo in place. Nikech wasenge nigi gibiro. To plans magi mawatimo. Nikech kao kimiyo ji alternatives. Kumagi nyalo dhie. Kuende magi nyalo kane gigegi. To gik makama kodwa yuda ni pod gik mako kethore. Jibe, ni koro jigin hopeless. Gikiri mwonego bende gitimo.
Tumende serikali parno sa timo gino mwonego bende otimo ikinde ma masira ni timore. Nyaka chingi Jumapil, yujo ka jotelo madito e serikali, podo ramoni siku ni nyaka yao. Kachopo chingu utichiku kinyi, sabi iri utieno, emi yujo kanyoka kore wacho niero. Sikunde kore lor, apoya. Kaka serikali